Is this taxi going to Sente?
Ubu if it's a favor, ne?
Get a motel, baby girl.
And I'm out
here. I've been such a lot. Why? Why time alarm?
Sure.
I time alarm the way pause.
Wow, sure.
Time alarm the way you die again.
Sure.
I lay again today. Time alarm the way dog father. Papa was it?
I'm not going to be able to do it.
Tamalami la vaya la ya wayo lendo le emenzeli emdlisi picking mayifika ayithola umfazi nencusi bahle yona le out se toilet yabhosha yakaka ayahlanya la kwami mfana ike yakhahlela umnyango le toilet thatha le ndoda ethatha ibeka la bayiqeda yakhipha igani yagaya incusi le out yatshela le ncusi ukuthi idubule le out hayi mfana hayi incusi ke yayiqhaka. Malami, the Tatis Pamuglin Mossi, that tubula umfazi walendo. Bafa bonk. Manje, lentwana yakula. Ngoba vele iye yasala. Yakula, lentwana yakula, yakula, njayami. Ya. Yabuya, yaza iye chose. Manje seyifuna ukuzenzela revenge.
So mfana pariyeri Avengers gima.
Wethu ugatsha. Gatsha.
Yabo. Ugatsha lokhulumayo ngakusiza.
Get him buried. Ngifuna my mistakes. Ngifuna feel. Fi.
Alright, sengkhona.
Umbulali, ubaba umbulali bonke, bonke ababulali. Yawo kumuntu umbulali, ababulali bonke.
Kusibuzwe wena mfana wena ngemakinta. Mama ngilikinta, thama ngilikinta. Lerule lenza, ulikinta.
Wethu, ngicela sifukane iventi yangihlaya uyabona nabadabe.
Sizele naku vele.
Ya, hayi sesekunjalo ku.
Okay.